Lero pa 28 May pano manyasa voice box aponi kalindo amendi kulo bungwe li jala Malawi first the people first akufuna watu tula zipomwe achita alaiton mangoji po waimbira foni wachiwili wantu kuli wabunga limene la Malawi first the people first Andrew Masakobanda ndikuma afuna kuti awawope ndi ndalama kuti asiya kututsula boma nde aponi kalindo angofuna kuwatudzula alaiton mangoji komanso akufuna kamba pokhani zina monga mapassport kupezeka kwa anthu akulwanda kuno ku Malawi ndi zina zotero nde pano tipanyasa voice box tikupatsirani audio imene tu ananankhula Andrew Masakobanda pa phone ndi alaiton mangoji kenakano timva zomwe ananena aponi kalindo lero pa May 28, 2024 pano panyasa voice box pamene timakambirana nkhani za ndale kuyesa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi.
Halo, mbale wanga mangoji.
Iyo.
Hai, ndinaona message ija.
Tsopano, ndimane kuti mwezi wa mawa ndikubwera mmuzimu.
Amen.
Ndikubwera. Yeah, I think it's ambili zizango kambirana. Tiwonekirano kuti tipanga bwanji.
Chabwino.
Kusiyana ndikuyankhulankhula mafoni mu.
Masiku ano anthu akumakhala atha kupezeka kuti ahaka mwa mtundu wina
kwambiri komato ndi ndikode kukhadzula anaso tatakuwuna naokawo kalikira ndikutumbene maudiyo
amwene sizikukhala bwino ineyotu ndifuna choyamba ndichita appreciate kuti munathawa ndikhulupirira ndipo ndikupempheni kuti tisachite ngati mene ena akupangira
kumaponyaso zinthu pa audi pa magurupu
then mati ndikupempheni kuti sindikudziwa koma kuti anthuwa angatithandize motani nanga tingalowere kuti ku MCP ku UTM
ndifake ndikuti andibwere tizangokamba mo ndimakonda kugona pa mwai wa bambo ako.
Pasoko.
Tizacheza kwambiri.
Okay, nanga simudziwa ni njala chifatu ine ndendabanika tuchoka nthawi imene chofika lero mtima wanga uli papapa chifatu ndikudziwa tu achina kalindowa achina ndani sikuti angandiyimbire ine nkundiuza ngati zimenezi tikudziwa tu anthu kunja kwakulandira tizinthu mwamseri
munthu woyipisisa kwambiri ndi amene iyo
then mafundisa apa kuti kana khala kuti ndifuna ni mafundiso kuti ndidziwe kuti ndi ndani amene angachite nafe chidwi poyang'anira ndi mmene zilili kuti fe titumikire kuti koma audio yanu iyi ndaija ni video yomwe munanditumiza ija ndaimva mwa njira ina ife titawuchita support amene ali ndithumba pano ete atakhala kuti atifikira ndiye kanakhala kuti niyo mwindi information komanso kuti mwina angatipatse ndama zingati ndiyoti timafunika kuti titakhala kuti tingati ife tihambe umena nkhondo yodziwa kuti tipezera tipezamo kanthu
ende juni sipatani sikwangokhala mwina masiku atatu foro ndi kama
network si munamveke mwati juni masiku atatu
ayi amandiea ndikuti kwangotsala pangotsala masiku angati atatu kuti tilowe mu juni ineyo pakweni ndikhala ndili m'mangocho
chabwino
ndiye tidzakambiraneyo momasukirana kwambiri
chabwino
kuwunikana kuti tingapange bwanji chifukwa magiyawo ndiye tisiwovuta ayi
chabwino
takasi tapanga kale maina pa ground
maina tife tapangatu chabwino
ndithu
koma muganiza mmene tikumamvera muganiza kuti angathe kuti pasandama zingati mmene mukuonera
apapa tiyankhulane tikafika
kuti
mukirane ndithu ndithu
ayi chabwino mbale wanga basi iwe masana abwino
zikomo inunso
ndilephera ntchito yanga ngati president wanthu osauka oyamba muno Malawi ngati sindirankhulapo pa zimene zachitika mu dziko lino zulo pamene dziko lonse linagwedezeka kutamveka kunena kuti mmodzi mwa anthu amene amadzitcha kuti ndi womenyera ufulu wochokera mboma la Karonga amene kwawo kwenikweni ndi ku Mangochi amene so zina ake ndi Rayton Mangochi anayimbira mmodzi mwa anthu akuluakulu aku Malawi First ameneso ndi vice president wa gulu limeneli la Malawi First the People First ndicholinga kuti awagule malinga ndi chikhalidwe chimene chayambika mu Tonse Alliance chogula ma activist. Ini nkhani imene ili yomvesa chisoni komanso yodandaulisa kwambiri kunena kuti munthu amene amadalilidwa muno Malawi mmodzi mwa anthuwo a Rayton Mangochi amene a Malawi anawakhulupirira alowano uchigawenga chifukwa cha umphawi omagula ma activist ndicholinga kuti azisapota boma la Lazarus Chakwera limene lalephera ndipo sizinachitikeponso mu history kuti tikakhale ndi usogoleri komanso boma lotere. Ndinafuna ndiapemphe a Rayton Mangochi amene sindikuulankhula mwa mantha ndipo sindikuwalankhula mowaopa kunena kuti nchitidwe umene mwapanga uja ndi nchitidwe onyasa kwambiri ndipo ndikanakhala kuti ndinali ine ikanakhala mbiri yonyasa koma popeza mwina ndi inu mwina a Malawi akuchitani spare komano sindikukhulupirira kuti a Malawi akuchitani spare chifukwa nchitidwe umene uni nchitidwe obwezeresa pambuyo kumenyera ufulu komanso kuwapanga a Malawi kuti azikhala mu dziko lawo mwamtendere komanso mokumva kukoma pakatikati pa mavuto amene abwera ndipo ndikupempheni inu a Rayton Mangochi ndi gulu lanu la anthu ena angati inuyo amene a Malawi so akuwazi wakale kunena kuti ngati mwasowazochita kapena kuti mwina tikasowazochita tiyeni tisanamizire nkhani yomenyera ufulu ndikumanamiza anthu kuti ndife ma activist chikhalie nicho ndife anthu okubva asizinantole amene tikungopereka mawu athu ochokera palilime ngati ndife masenti koma chikhalie chotiri okubva nchitidwe umenewu usamachitikeso muno Malawi makamaka muziko la democracy kunali bwino inu mukanangozichita declare kuti inuyo ndinu a Tonse Alliance khandi inu a UTM munene khandi inu a MCP munene kusiyana ndi kumapusisa anthu kuti inu ndinu omenyera ufulu ndipo izi zikusimikizira zimene anthu ananenapo pakati apo zimene swene ndinakupemphani a Rayton Mangochi kuti muwauze mtundu wa Malawi chilungamo wedha ngati mwalandira ndalama kapena ayi koma munakhala chete ndikumazichita defendi kuti muoneke ngati ndinu munthu weni weni koma apa mwayaluka ndipo apa mwagwidwa ndi ufiti kokucha icha mukutamba ndipo a Malawi ndikupempheni musazamukhulupirire so Rayton Mangochi izi zikuchita kuonekeratu muzichitochito zawo kuti kwa kuchokera kwa panthawi ya Itali a Rayton Mangochi yangu sintha mwazizizi a munthu amene amanyoza ma ministers amboma la mu Tonse Alliance kuphatikizapo president lero wa joina zinzawo opusa amene mbuyo mu ankatamika kumazi chakuti iwo ndi maluku shapu kumazi chakuti iwo ndi madolo amakhala ku South Africa koma umphawi utawapana lero aonekera ng'amba tafuna ndikusimikizireni a Malawi kuti ku Malawi First ifeyo takonzeka kukutumikirani ndipo sitingazapange za chinyengo china chilichonse ndithokoze a vice president a Masauko Banda aku Mangochi inu vice president wa Malawi First kunena kuti moyo umene muli nawo mwaonesa chikondi chenicheni kwa a Malawi chifukwa tu a Malawi akuzunzika kopsa muziko lino ndipo umphawi umene uli muno Malawi mmene ulili ndikumamvaso kuti anthu ena akupita kuboma ndikumakalandira ndalama kumaagulisa a Malawi monga mmene apangira a Rayton Mangochi ndi nkhani yomvesa chisoni kwambiri choncho ndikutokoze ninu amalawi first maka maka inuyo vice president amasauko banda chifukwa chomukana munthu uja amene ndi satana amene waonesa kusakhala bwino amene waonesa kuti ali mugulu la anthu a sataniki amene samafunira ziko lino zabwino amafuna azinamizira u activism inetu ndinadabwa kunena kuti last week pakana anafika ponditu kwana ineyo ati chifukwa chokuti ndinanena za UTM zimene anthu ena ngati alarwa amene ndi activist wamphamvu wochokeranso ku northern region anachita kuvomereza kuti zimene ine ndanena ndi zoona ndipo mwina akanakhala kuti akunena zosempha nazo ndi lwalayo koma ayi kumakanena mangoja amene ndinkhala kale pa nkhani yomenyera maufulu ndi zinthu zodandaulisa kwambiri amalawi ziko la malawi likupitirirabe kuvutikira mapasipoti pamene chikhalire nocho maiko akunja ngati anthu aku Rwanda ndi ku Burundi akulandira mapasipoti awo momuno mmalawi kuma Chinese uko kulilongwe koma enyake ya ziko akuvutikira mapasipoti tikunena pano akulu akulu aku immigration atatu ochokera ku northern region 4 ochokera ku central region 4 ochokera ku southern region anakama ng'ala zulo kumene amakafuna kuti akagumane ndi minister wa homeland koma iye anaona kuti kuti akagumane nawo akuluakulu amenewa amene abwera ndi madandaulo awo sizikhala bwino ndipo anathawa kupita ku nsanje tikunena kuti minister wa homeland amene walephera anathawa kupita ku nsanje malo mokuti akagumane ndi anthu amene ndi akuluakulu oyang'anira za immigration muno mmalawi zigawo zonse zosatira zake anthu aja adakumana ndi PS amene amuuza kunena kuti within 10 days aja amatchedwa kuti director wa immigration achite resign ngati saachita resign kuchitika zinthu zoopsa mmalawi muno ndipo ine ngati president wa anthu osauka muno mmalawi ndikufuna ndigwirizane nawo akuluakulu amenewa chifukwa zimene zikuchitika muno mmalawi ndizachifyenthe zeni zeni ndizopusa kunena kuti ziko ngati iliri kwa nthawi yoyamba likatuluse mapasipoti a feki tikunena pano akuluakulu ena aboma amene ali ndi ma diplomatic passports abwezedwa maiko akunja ndipo memo yapitaso kwa president kuchokera ku Capitol Hill kuti asaineso kawiri ncholinga kuti kuwonongedwe ndalama zina olomuka iona pasipoti yathuyo ndi mapasipoti a musadik region ndiyosiyanatu chathucho ndiye ndi chikatoni cha machesi chenicheni kuona mapasipoti anzathu aku Tanzania South Africa Botswana Nigeria mapasipoti okongola koma ife anatilozayo sindikuziwa kuti ndi ndani ndizomvesa chisoni kopsa choncho tikuthokozeni inu maofisa ochokera ku mzuzu atatu munabwera zulo information yachoka mkatikati momo ku Capitol Hill uko kunena kuti maofisazi anabwera akuluakulu senior immigration officers anabwera kuzama ng'ala ndikufuna kuti akumane ndi wankuluyo amene amazichula kuti ndi dolo koma ndithu ndi 0/10 anthu aja amang'ala kunena kuti ngati akulu amene wasachosedwa ndiye kuti apereka action yovuta kwambiri ndafuna ndinene ichi kunena kuti ziko la Malawi ndi ziko lomvesa chisoni chimene limene anthu aja akuluakulu aja amangoganiza zokuba basi koma zokuti aganizire za warfare ya Malawi alibe nazo ntchito tikunena pano atanganika ndikuchita progresi kuwapasa anthu mpata akunja aku Rwanda amene kuwawo kuli zisankho posachedwapa kuti azavotere konkuno chikhalire ni choboma la Malawiro likulephera kupereka ufulu kwa Malawi amene akukhala maiko osiyanasiyana kuti nawonso akavote maiko amene aliwo kuvota zisankho zimene zikubwerazi akuopa kuti akakavota anthuwo iwo osadza wina koma atanganidwa kuwapasa anthu akunja malo makamaka aku Rwanda amene tinalengeza pakati apo kunena kuti akuchita president vice president kapena president wa marefugees ochokera ku France anabwera kunongo kuzakhala nawo pa nsonkhano olira maliro ama amatusi anafuna sokongu na ajide ma launch manifesto kuma titokoze Malawi First itaulu lazimenezi aboma anapanga manyazi ndukuka ulepelesa mwambo uja chikalie nijo mwambo ngatu umene uokumbukira matusi u umachitika even pa open air kumaso tita ulula nsonkano umene ujao olira maliro kuti ndi aeni anthu ajana kangogumana mukachipinda ku Golden Peacock ngakhale kunabwera minister chifukwa chokuti anthu athu akuno ku Malawi ndi osowa zochita kuma mwambo ujaona chitika mkatikati choncho a Malawi ziwani kunena kuti marefugizi amene ali ku Zaleka akumalandira mapassport kuzera ku office ina ya ma Chinese ndipo akumapereka ndi nzimayi wina amene kusogolo kuno timu chule zina akupereka mapassport akupereka ma ID kumene koko malinga ndi zisankho zimene akukonzekera kuti avote so Malawi momuno ziko lathu lomvesa chisoni ziko la anthu okuba amene amangokhululukirana milandu ndipo ndafuna ndikuuzeni a Malawi kunena kuti ichichi muchitenge mwa serious kulibwezeresa boma iliri kuti lizakhaleso pa mpando 2025 muzaphesa ana ndikuthokozeni inu a Malawi nonse zulo nditapereka uthenga wa amayi Emily Chilemba amene mbale wawo waphedwa mwankhanza ndi munthu wina wakunkhotakota amene ali ndi ma connection kuboma amene munthu yowatamangidwa watulusidwa pano ndipo titapempha kuti inu a Malawi munditthandize ine foni ndipo within 5 minutes a Malawi ndakunyadirani kwambiri within 5 minutes foni ya mai Emire inabwera ndipo talankhulana nawo talankhulanaso ndi mai yake a Edison Maremu Edison talankhulanaso ndi brother wake waku Masti ndipo ndi nkhani yomvesa chisoni kwambiri tikupempheni a Malawi kuti mukhale nalo banja limene ili mmapemphero pamene tikukonzekera ulendo okuti ifeyo a Malawi First komanso mabungwe komanso maloya akufuna kwabwino chifukwa Malawi muno tili ni maloya akufuna kwabwino kuti tiaendere a banja limene ili tikamve chilungamo koma chilungamo choyamba a Malawi mukuenea muziwe nchonena kuti munthu amene anapanga za chiwembuzi kumupha munthu amene amapita ku chalichi amene amawoloka dambo atatenga zovala zache ndi Baibulo atalowa mchimanga ndikusintha ndikumuyitana ndikukaphedwa munthu amene iyi ali connected ndi munthu wina ndi nzimayi amene panopa tingotchula zina lake loyamba chabe kuti ndi Janet amene iyi ali connected kwambiri kuboma la Chakwera ndipo akunena kuti anakatenga order kuja ku High Court munthu usa ali ku polisi sanalowe mukoti akoti sanaamve nkhaniyo akubanja sanalongosole koma munthu uja anakatengeridwa High Court order ndikumutulusa ndipamene mungaziwe inu kunena kuti umphawi si zinthu ife amphawi ten tizikondana tokhatokha koma ndikufuna ndikusimikizireni kuti pavute pasavute chilungamo chikuyenera kuti chichitike pa nkhani imeneyi ndipo tilolera ife wa Malawi First tiapemphe a Malawi tikapange ma demonstrations opsha kwambiri mu boma la nkhotakota osakhalaso kuti nkhani za ndale mukupanga za ndale ndi inuyo kuma ife tikufuna a Malawi amene ali muziko mwawo amene ndosauka chilungamo chizichitika ndipo ndikusimikizireni kunena kuti tikukonza madongosolo ndipo a Malawi tikuuzani kunena kuti tikuyenera tipite kunkhotakota tikapange ma demonstrations ngati munthu amene isamangidwa komanso timu ululanso nzimayi ameneyi amene anakatenga court order High Court order kuti munthu amene waphayi plus azinzache ndi mkazache asamangidwe akuyenda munkhotakota ndipo pali ma plan onena kuti munthu ameneyi ali ndi plan yokuti athawe kuchokera kunkhotakotako koma ndikuuzeni kha athawe asathawe koma chilungamo chichitika Bon Kalindo the DC mwana wopsha kwambiri amene sinimapanga mantha ndipo ndizapitirira kuwayimirira Malawi pa chilungamo ndipo ndizane na chilungamo mosalekeza the DC.